Lindiwe waze kanjani into obulewe endaweni yobubethwe inhliziyo yowasivela? Waze kanjani into obubhubhile okanye ubulewe and not into obubulewe inhliziyo eyedwa?
Because angithi kuyashiwo ukuthi ubulewe ngaze lapho ukuthi umuntu mangafile ufile, ukuthi ubulawe inhliziyo or ubulawe utshayiswe imoto ufile, ubulewe. Nilibele niyasho nithi ubulewe. How ufile ubulewe into eyi-one kuyafana, yikho into engangi-implicate muntu, angi-implicate mina, angiuthe ufile wena the same wena bolibele uyiza wona la magama lawo. Ufile ubulewe ngazi marokusalayo ufile angithi. How manje mina ngingena kanjani la?